Ndivumeleni namhlanje ndimotivate abantu beKaizer Chiefs. This is a motivational video. I know uba kuhlekiswa ngabo all over. Kuba iChiefs ayiwini, iChiefs iyabethwa, iChiefs ayinakhaphu, iChiefs inayinanto etafileni kuthulekile kuthe nkwe kubetha umoya. Ndizothi kuni bantu beChiefs namhlanje, fundani kwiTV. Khona uhlobo lweTV endilithandayo elihlala edongeni kuthiwa imountiwe ngesiXhosa, ngesilungu. Ndizothi kuni fanani nala TV emountiwe. La TV ayimayindi abantu behleli bebaninzi beyibukele. Ihlala kula ndawo yayo ayisuke endaweni yayo. Bayihleka abantu la TV ingasuka endaweni yayo. Zothi kuni bantu beChiefs, hlalani endaweni yenu. We like the way you are beaten. We get very excitement. Ndizothi kuni namhlanje nibethwa kamnandi. Hlalani endaweni yenu. Ningamtshintshi ucoach wenu. Ningatshintshi kwanto. Nibuye next season ile nto eniyo. Hlalani endaweni yenu. Ngoba nibethwa kamnandi. We like the way you are beaten.